amafaranga igihumbi niyo umukozi asanzwe ari mu bo bita ba planto ategekwa gutanga nk'intererano y'icyo gikorane cyatunganijwe n'umukuru w'igihugu mu ntara ya Cankuzo nk'uko biri mu rwandiko rwatewe ku igikumu na buramatari w'intara ya Cankuzo. Umuyobozi mukuru w'indero ku rwego rw'intara nawe ahamagariwe gutanga amafaranga ibihumbi 50. Abagenduzi b'indero ku rwego rw'intara nabo cyo kimwe n'abayobozi b'amashure afise uburaro bategekwa gutanga amafaranga ibihumbi 30 bose mu ntumbero yo gushigikira icyo gikorano cy'umuryango w'umukuru w'igihugu cyitiriwe amashimwe. Ni mu gihe abayobozi b'indero mu mashure atagira uburaro bo basabwa gutanga amafaranga ibihumbi 10. Iruhande y'ivyo, iyo ntererano y'icyo gikorane irabandanya no mu bari mu mabanga yo kwigisha. Nk'uko tubisanga muri urwo rwandiko, buramatari w'intara ya Cankuzo yashikirije ibiro birongoye indero ku rwego rw'intara, umwigisha wo mu gice cya mbere cy'ishure shingiro afise impamyabushobozi ya kaminuza bita licence, azotanga amafaranga ibihumbi 3. Hanyuma abatazifise bagasabwa gutanga amafaranga ibihumbi 2. Ni mu gihe abigisha b'igice cya kabiri b'amashure shingiro bahamagarirwa gutanga amafaranga ibihumbi 2. Vyongeye ku gice gikorane cy'umuryango w'umukuru w'igihugu, umukozi wese akora mu biro bikuru by'indero ku rwego rw'intara asabwa gutanga amafaranga ibihumbi 2,500. Havuyemwo abanyezamu bategetswe gutanga amafaranga igihumbi. Umuryango w'umukuru w'igihugu mu kwaka iyo ntererano ntiwasinze inyuma ikigo cy'igihugu gishinzwe kwegeranya amakori aricyo OBR. Umukozi wese wa OBR cyo kimwe nabo mu ishyirahamwe Régie des Eaux bazoriha amafaranga ibihumbi 30. Havuyemwo abahinga bita abatekinisiyen basabwe gutanga ibihumbi 10. Nayo abanyezamu bazotanga amafaranga igihumbi. Aha mwomenya ko iyo ntererano yagirakwa no mu bindi bisata by'igihugu. Muri iyo ntara aho abayobozi basabwe gutanga amafaranga ibihumbi 50 n'ay'abakozi bato bato basabwa ibihumbi 20. Abakozi batari bake ba leta bo mu ntara ya Cankuzo bariyamiriza itozwa ry'iyo ntererano zo gutunganya igikorane cy'umuryango w'umukuru w'igihugu, narijya benshi muri bo basanzwe bari mu bukene butagira izina.